Jebu yes, isokujala bona mthokazi omthelaphana. Ngithi mina yes, viva albinism, viva namlungu omnyama kodwa emhlophe ngokwebala. Ngiyaziqhenya ngokuba yimina kwami nebala lami elimhlophe. Kunjalo njengingumuntu njengawe mnganami, sehlukene njengebala kuphela. Ake sizwe phela nathi phela samukelekile phela emphakathini njengoZulu wonkana. Lathi phela siphiwe kodwa amathubo okwenza noma yini kodwa enziwa ngumuntu wonke kodwa ezweni. It's only our skin, otherwise 100% human being. Stop killing people living with albinism. We feel like we are being rejected. We feel like we are victims. We feel like we are not exist. We need you. We need your protection. We need your support. We need your help. We need to be loved. We need to be treated as a human being. Viva albinism, viva. Viva onamlungu omnyama kodwa emhlophe ngokwebala. Ngisho mina lapha insizwe yemjiye mudemand kodwa omnyama hlabatsolo machilisi ngomzamo yemetshele mfuta. Ngisho phansi kwela kithi la ngiqhamuka khona inkobiza abayisham naphuza phansi ufula uwanezi. Ngithi zomikisa noswazi uqobo lawo entabeni eyibomfe yasedowe nginazo. Umfana kamthindo odleke futhi sigabade kambile kandethikelwe na. Nguye phela umathethela kodwa ngembuze emhlophe yothethela ngemnyama. Ngizalwa yiso phela isiphalaphala sentombi nje kwanyana niqhamuka phansi lena eyavoka evokola. Ngaphansi kwezenduna umafuma thayi maduna kanselisele kalinda mkhonto. Ngizibiza njalo ngaphansi kwayo intaba ushambe umathandi yashisa ngabe indaba zalutho. Ngithi intaba kayikhonja futhi mayikhombi yabuvuza igazi. Ngisho phansi amadorofiyeni isigodi. Uyazi liyahlaba kodwa ngaphakathi limnandi zinyosi kuphela ungadla noma uthanda. Futhi ekuseni makhandeni ngathi kuseka phela kwamalume nakhona. Ngizibiza kanjena phela nihleli kwesamajawunda bathi imgodi yegolide igcwele indawana yonke ungeza nozofuna amatoko phela othole ngasethunjeni. Ngithi viva albinism, viva wena mlungu omnyama kodwa emhlophe ngokwebala. Sehlukene ngani ngoba mngani wami kodwa we are breathing the same oxygen. Ngithi viva, viva albinism. Ushila lo demede.